oonxantathu abazotywe ngezantsi ingaba ba-congruent okanye bayelelene okanye ayiyo nenye na kwezo. Ke ngoku kuze oonxantathu ababini babe-congruent kunyanzelekile ukuba amacala alingane ngobude kunye nee-angles zilingane kwindawo ezihambelanayo. Since shuba ke ngoku kufuneka ukwazi ukubeka enye phezu kwenye zilingane ngqo, zifane ngento yonke. Xa sikwazi ukuyenza loo nto, omnye unxantathu agqumeke mpela, abo nxantathu ke kuthiwa ba-congruent. Singathi ke ubu-congruent kukufana. Siyabona ke apha kulo unxantathu usekhohlo omnye wamacala ngu-5 ubude, kodwa kulo unxantathu usekunene omnye wamacala ngu-7.5 ngobude. Phofu ke onke amacala ayelingana kunxantathu ngamnye. Loo nto seyisixelela ke ukuba abanxantathu abakho congruent kuba amacala awalingani ngobude. Le impendulo siyifumana njengojonga nangothelekisa abanxantathu. Ngoko ke azikwazi ukuba congruent xa zingalingani. Ukuyelelana ke kona kwahlukile. Xa izinto ziyelelene kuthiwa zisimila. Oonxantathu ababini bayakwazi ukuba simila noba amacala awalingani. Into ebalulekileyo yeyokuba zifane ngokumila. Xa sithetha ngokumila ke, singayicinga ngendlela ezimbini. Okokuqala, ukwalamana kwamacala phakathi konxantathu kuyafana okanye zonke ii-angles ezihambelanayo kwabanxantathu ziyalingana. Ngoku ke, siyaqaphela apha ukuba lo mgca ubonisa i-angle. Uyasixelela ukuba zonke ezi angles kulo nxantathu ziyalingana. Kwaye siyayazi nokuba ii-angles zonxantathu xa zidibene zonke kufuneka zenze u-180 degrees. Ngoko ke, kuba zifana zonke ezi angles zilingana zonke, loo nto ithetha ukuba zonke zingu-60 degrees kuba kaloku xa sohlule u-180 kathathu sifumana u-60. Ngokufanayo ke, nakulo unxantathu zonke ii-angles ziyalingana. Loo nto ithetha ukuba nalapha kunyanzelekile zonke zibe ngu-60 degrees. Ke ngoku abanxantathu babini siyabona ukuba zonke ii-angles ezihambelanayo ziyalingana. Phofu ke zonke kwa-angles ziyafana ziyalingana. Ke ngoku ngenxa yaloo nto singakwazi ukuthi abanxantathu bayelelene okanye basimile. Yeyiphi ke ngoku enye indlela yokufikela kwakule mpendulo inye? Singasebenzisa ukwalamana bobude bamacala phakathi kwabanxantathu. Xa sinothi ke eli cala u-JK liyahambelana neli cala u-ZY, qaphela ke ukuba singakhetha neliphi na icala kuba alingana onke. Singathi ke ulwalamano phakathi kobude balamacala amabini u-JK over ZY equals 5 over 7.5. Olu lwalamano luyalingana noluka KL over YX. Loo nto ke iyalingana no KL over YX naye ke ongu-5 over 7.5. Olo lwalamano luphinde lulingane noluka-JL over ZX. Ziyafana ke no-JL over ZX ezo. Ke ngoku zimbini indlela ebesinoyijonga ngayo. Singathi ngokujonga nje sibone ukuba zonke ii-angles ezihambelanayo ziyalingana. Phofu ke noba asizijonganga zonke kuba xa kufana ezimbini esithathu nayo izofana. Zonke ke ii-angles ezihambelanayo ziyafana. Loo nto nje iyodwa iyasixelela ukuba abanxantathu bayelelene okanye basimile. Eyosibini ke indlela yozibonela, ungathi ukwalamana phakathi kwamacala ahambelanayo kuyafana. Ngoko ke abanxantathu babini bayelelene okanye basimile. Enye into ke endifuna siyiqaphele apha yeyokuba kulula ukuba oonxantathu bayelelane kunoba babe-congruent kuba xa be-congruent ii-angles namacala ahambelanayo ayalingana. Ngaphezu koko kukho ukwalamana okulinganayo phakathi koonxantathu. Ke ngoku bonke oonxantathu aba-congruent bayelelene kuba ubu-congruent kukuyelelana kunye nokulingana amacala. Kodwa ngenxa yokuba oonxantathu beyelelene, loo nto ayithethi ukuba ba-congruent. Singayibeka mhlawumbi nangenye indlela sithi xa oonxantathu be-congruent, loo nto ithethi ukuba basimila. Kodwa xa oonxantathu besimila, loo nto ayithethi ukuba ba-congruent. Ulomzobo siyabona ukuba bonke onqandathu abacongruent basimila kodwa onqandathu abasimila abasolokanga becongruent.